Sinyene amafaranga yawe nyenera ukundo rwawe umukobwa ruko kuvuga amagambo yitwa Mukansine kandi yafe mu 1990
Hey, what's the name of the man?